amateke yakuze wangu mbona nibiharage
eh ya ni boroboro nyine ndacari ko ndagerageza ndabiko imirema yo totahara
bite no ibintu byifase gute
ariko ndashima kirese yari yane mbona menga imirima irafisa akaruka kabazo gatoya bagatoya gukobera ifumbire njye hashise neza
sawa sawa
gute none nabo baruvanye na he
ego gira ari mvuye hariya nange nabwiye kuraba eh urabizi kandi
nabizi nako akarere kumukiri kako gose
eh niba narivuye shitse hajya cyambona yali bofri ari hajya cyane cyo gituma nakenza gukya ndakuraba
asha nange nari ngaka kubera ko ndaraba karere ba ntuzi ko butunze nabo bise neza
sawa je wawe nta probleme kabisa muga gusikira no gusaba
uvuye ngaho no munsi ugende kuraba kwanza ngo nobwifashe eh nyambare ku ivumbi
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Imirima nk'ibi yose wayikuye.
Nega. Ega kwanza mwe nawo munkuriye, je no banda basumbye amafaranga. Ubuzima muri isi buragoye. Je yambo ubona mfise imiti n'uzibiri, uratuko turabana babiri muhi. Je murabizi, ni je ramushikanje gusa. None je kuba nararonse imirima mbere n'izo ndiko nduba. Ni muguhe.
Ego kwere. Turabona uruzuru nini uri kuraduza hajya hanye. Mugabo rico kibazo muzwe akubajije mujya nanje narimaze imisi ndaciyumvira we twarakuranye nta kintu na kimwe tutakorana turi mu buto bwacu ariko wagiye udusiga buhoro buhoro kandi natwe ntitwigeze turera amaboko ivyo bintu bikadusiga mu bwenge bw'uwacu
azi kindi ikindi ibi bintu bije vuba mu mwanya muto ba tubwire ibanga wakoresheje
urazi mwemwe ikibi cyane mu mugomba ibanga je nakoresheje je umva kiri kugute
yeye
nkora akazi neza urumva akazi nkora mwana ko muzi natangure ku buyede ngenda uko ngenda ndakodesha ibyo kwanza turekane nabyo ni mukore duheze tugende
ikora duhishi jiwanga
oya nufanye ne
cyo muze narabiye mutwara amafaranga yanyu
kandi jenda gi nibaza ni mwaza muransanga muhire Movies.
Ego.
Sawa.
Tuandanye dukora. Ariko tukutsa kino kibi.
Igwa hari koroha.
ngare runo rupi kujya tudasavye umusada ntiduhato ntitutoka kushikari ya hose umugabo nawe si gutunga ararengeje
umuntu ashire mu tuguvu ngirango natwe bizogenda neza
kandi gashana ivyo urya muhungu beto aragusomba
pe niyo
cyukuri ndoma menga ntacu bise no basiguri kuko nanje ubwanje ngiye kubana n'ubya kubera kugato kamusaza hanje ariko nyene reka tuvyihoze tubanze dushikana amazi ndumva menga nyene ndanaruhiye
Jewe